Molweni, ndanamkela kwezasethivini ngesiXhosa. Umsimelelo nofuneka bathe ngqi, balisela ufuneka umsimelelo ngokwenzekileyo. Ethi ufuneka ubulela nje uba untando ebepha. Otherwise uba bekungekho untando ngekuthethwa enye into. Ethi yena ngoku ebezoba ngumhlolokazi bebezawuthini nje yena inguye noNontle. Uthe ke umsiye, hayi ungawari, kwityeli elizayo kuzawufuneka ndenze bhetele. Funeka uthe hayi bo kusazoba khona ityeli elizayo, wathi what if uthi xa uphinda phayana uvele ufike kukhona futhi umntana. And kaloku ngoku ungamlana uthe qwa uyayazi uba kukhona umntu ofuna ukumqashula. Umsimele uthe ke ngeke iphinde yenzeke into yoba kube khona umntana. UNontle noThulani basekhitshini bangolavi davi, kubanjiwe nokumnandi, kuyagqatyulwana apha. Kungena uAnathi besebhizi ke, ajike ngespidi. UNontle kanti umbonile ambize, ethi mama omncinci uxolo besingakubonanga uba ukhona. NoThulani axolise. UNontle ke uye wathi uyahamba uzombona later uThulani. Bashiyeke boyithuke apha. Wabe uThulani exolisa again esithi enye into kaloku ikhishi balisebenzisa bonke, so bengayazi nyani into yoba ukhona. UAnathi uvele wathi ke ayayivela into ombona onwabile enoncumo, watsho esondela ke uAnathi apha phambi kwakhe uThulani. UThulani uginye ingwiqi ke ngoba akaunderstandanga uba kwenzekani because uAnathi uzoma ngqo phambi kwakhe. Then uAnathi abesekhomba emva kwakhe ke uba ufuna ucofa iketile. Abesesuka ke uThulani exolisa futhi awumela kwelinye icala eli-opposite uAnathi. NoAnathi ke ajike kweli cala leketile ajonge kweli cala linoThulani kodwa angamjongi ebusweni, ajonge nje ecaleni, bajongane njengemizimba noThulani angamjongi kakhulu. Anathi ke abesesithi then noThulani athi hayi ke, abesephuma kuThulani ashiyeke kuAnathi ebobotheka yedwa. Zisazokhala ke kwaba Thixo mnci. Okay, uLuzuku uhleli noMandisa igqwetha lakhe lithi kwizinto azenzileyo le case ngeke bayiwine ngoba wongeze more of izinto and akafuni nokumqhatha oku. Uthe kufuneka avume uba unetyala ukwenzela uba isigwebo sakhe siza kwehla, at least ke sawuba yi-5 years. uLuzuku uthe akaziyenza yena loo nto leyo, ucele ukuba mama makamnegotiatele noba yi-suspended sentence akayiye netrongweni. Ebemkhwazela ke ubuze uba akamva na uba uthini, ubuze uba uzoba imalini ke ngoku. UMandisa uthe hayi bo zange wanengxaki nobhatala umqengi. Luza ukuthe kaloku kwimeko endikuyo ngoku ndinokuwelwa nayijele. UMandisa ebenoncumo ke use wathi come on dear the darling. Hey, andiyazi ke kaMandisa kodwa there's something up. Nango ke uzimkhitha ayodibana nocommissioner embuza uba yintoni ngokule ayenzileyo, wazise urhoye endlini yakhe. Akancumanga ke bethuna umcethe uthi hayi bendisenza umsebenzi wam nje. Uzema umbuze uba utheni ngathi ulibele nje uba uluze ku-powerful. Uthi umcethe hayi waye-powerful. Yho engasagezi. Umcethe uthi uzimakavele makavale imilenze avule amehlo, laphela ixesha likaLuzuku. Uthe ke umcethe la plan yabo ke ye-journalist ibiyijoko. Uzima uthe uthetha kanje ngoku after izinto ezingako zenzelwe nguLuzuku, surely ikhona into ongayenza. Umcethe uthe akafuni kwenza kwanto yena and akazifuni izinto ezikude naye. Uyena uLuzuku lo ubhalwe ijele ehamba. Saqhubeka, enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.